Molweni ndiyanibulisa akhona ke lo uthethayo kule ividiyo ke ndizobe unxantathu ndaze ndazoba ke ngoku nee-medians u-median eb u-median fc no-median ad siyazi ke uba apho ezi medians zethu zihlangana khona ke zihlangana kule ncopho u-g siyibiza ke yona ukuthi yi-centroid kulena ividiyo ke into endifuna uyenza ukuthi ndiqinisekise apha kuwe ukuba ngaba i-centroid ing-2/3 ngobude okanye i-2/3 ukubhekela apha kule migca yethu kwezi medians nakwincopho ndifuna ukuthi ke ndiqinisekise uba ngaba u-eg ulingana no-2 umphindaphinde ngo-gb nawupha ke nawuphi ke ngoku umgama izawuba ke ngoku ngumgama ophindwe kabini kunalo ngobukhulu u-eg ungu-2/3 kude ke no-gb ukwenza ke le nto ke ungasebenzisa nayiphi ke ngoku i-median ukuqinisekisa ukuthi ke ngoku lo i-centroid ikude ngokuphindwe kabini kunalo mgca ukwenza le nto ke ngoku masi ndifuna ukuthi singqale kutrye kunxantathu wethu u-a b e ndizawuzoba ke ngoku le median yethu ukuthi ibe yi-base yalo nxantathu wethu mandiyenze ke ngumbala ofanayo loo nto ndikuzobele unxantathu wethu u-a b e izawufana nento enje ke sibe nala macala wethu mabini ayelo ibe yinto ke enje size ke ngoku sibe nale centroid yethu ilapha ku-g wethu siyibize u-g ingu-g iya ke ngoku ku-a umgca oya ku-a nanku laa mgca obheka ku-a sibe nalo mgca wethu ublue oya ku-f sibe nalo mgca ublue uya ku-f ndifuna ukuthi ndiyenze kakuhle le ndikwazele uyibone kakuhle sizawuke ukuthi siziphawule iincopho zethu lena izawuba ngu-e wethu ibe ngu-b ibe ngu-a ize ke ngoku lena yona ibe ngu-f apha mandijonge ngoba ke ngoku siphawule ngokufanayo nantsiya enye nazo ezinye ezimbini nazo ezimbini kweli cala lethu le indlela yonke ke endizawuqinisekisa ngayo ukuthi u-eg umkhulu ngokuphinda kwabini kuno-gb u-eg sizawuthi ke ngoku ii-medians zahlula lo nxantathu abe ngonxantathu abancinci abayi-6 and ke ngokubonke bane-area elinganayo enye indlela ke yokucinga ngayo kukuba abanxantathu ngabanye bobathathu banee-area ezilinganayo abanxantathu bathathu bethu banee-area ezifanayo masicinge ngale unxantathu wethu unxantathu u-a g b lona ngunxantathu u-a g b masimthelekise ke nonxantathu wethu u-e a g masimthelekise ke engulo nxantathu ke apha kulena ntsika kulo mkhulu wethu unxantathu ngoke ngoku bobabini abanxantathu banomphakamo omnye i-height ke singesoncakasa uba ke ngoku baphinde ke ngoku ayiyoncakasa i-base ababelana ngayo kodwa ke ngoku i-base kalo nxantathu wethu wethu u-orange ngu-g b ize ke ngoku le inkulu yona u-e g nayo yi-base yakhe bobabini kodwa ke banomphakamo olinganayo i-height ngesingesi u-height nanko i-height yethu iyalingana bayabelana ngayo into esiyaziyo ke kukuba lo nxantathu ke u-blue u-eag une-area ephindwe kwabini kunale ka-agb lo unqanda lwethu uorange kungoba unabangxantathu babini ke apha kuye lo nxandathu wethu uorange ke masithi uno-x size sithi ngamnye ke wabangxantathu ba-blue bano-x x okanye sithi yonke le ndawo i-blue izawuba ke ngu-2 x ine-area engu-2 x kubi no-x ababini abangonxantathu ababini abancinci. Xa sijonge lo nxantathu wethu ke u-blue siyayazi uba ke icala uliphindaphinde nge-base uliphindaphinde nge-height izawulingana ne-area yalo nxantathu u-blue. Sifumana ke icala elinye ku-1 half i-base ke yalo nxantathu ngu-eg sathi icala elinye u-eg uphindaphinde ngomphakamo i-height phindaphinde ngale height i-yellow loo nto izawulingana ke no-2 x loo nto izawulingana no-2 x yabona ke ndifaka ke i-formula ke ye-area ngoku masenze ke ngoku into efana nayo kulo nxantathu u-orange sawuthi ke ngoku icala elinye 1 half icala elinye gb uliphindaphindeke elo cala uphindaphindeke nge-height iza kulingana no-x loo nto izawulingana no-x singatshintsha ke sithi uba ngaba le nto ilingana no-x singabeka yonke ngoku le nto apha itsho isinike u-4 x sawuthi icala elinye 1 ungaphezulu kuka-2 licala ke elo sithi icala elinye 1 half uphindaphinde ngo-eg uliphindaphinde ngo-h ka-height lingana ke loo nto no-2 lingana no-2 umphindaphinde ngo-x endaweni ka-x ke ndizawubhala le nto uphindaphinde ke u-2 umphindaphinde ngo-1 half uphindaphinde ngo-gb uphindaphinde ngobu bude bale base yalo nxantathu umncinci uphindaphinde ke ngo-h u-gb ke yi-base singayenza lula ke le nto sithi sino-2 umphindaphinde ngecala eli-1 loo nto izawuba ke ngu-1 uwahlula amacala omabini ngo-h sibe sisheke no-1 half eg ulingana ke no-gb u-eg ungaphezulu kuka-2 ulingana mandisebenzise ke lo mbala bese ndiwusebenzisile singabhala ke sithi icala eli-1 eg lilingana ke no-gb lingana no-gb sibe sigqibile ke ngoku le nto ithetha uba ke u-gb licala lika-eg u-gb licala lika-eg umzekelo ke uba ngaba lena ngu-2 lena izawuba ngu-1 uba ngu-4 izawuba ngu-2 sesiqinisekisele ukuba ke masibuyele sibuyele phaa kulaa nto ekuthi yokuqala sizawuvele ke ngoku into esayenza ukuthi siphindaphinde amacala omabini ngo-2 icala lasekhohlo ngo-2 sizawufumana u-eg siphindaphinde icala lethu lasekunene sifumane u-gb siqinisekile ke uba u-eg umkhulu ngokuphindwe kabini kuno-gb ungasebenzisa ke ngoku le nto sesiyenzile nakweyiphi na i-median ukuqinisekisa le nto ke sisandoyifumana.